Nizingua bwana Jack. Mimi nataka vitu vyangu nikapoe bwana. Baadaye.